Taya yazan saba darshin zaliha gona kaunar ta ta yi girma a cikin zuciyata Taya yazan saba darshin zaliha gona kaunar ta ta yi girma a cikin zuciyata
Ah.